I'm going through a lot of problems. Let me mean it, Jiretea.
Eh, Mufiala. Kwani hizi unasoma zote?
Wewe huwezi elewa. Wewe kaa hapo utaanguka mtihani. Utaanguka mtihani mwezi utajua. Hizi tu wewe enda kwa
mwezi. Sawa, acha mimi niende. Oh, ne chongote.